Lishonile maswati lamahle lishonile nebenkosi lenhle yemukelani nathi tindzaba tensimbi yesikhombisa kusihlwa nitifunzelwa nguzodwa Dlamini nginambongwa Dube singangeni kuto asibuke nathi lethamba embili lomuhla. Indlovukazi Mhlekazi ifike iphephile eveni leMozambique. Umphathi sifundza sakamanzini ukhuthatha sive sakamanzini kuthi silandzele yonke imigomo lebekwe nguhulumende enzabeni yetshwala. Umbuso uyasiphikisa sicelo semmeli Sipho Mnisi sekutokela ngephandle. Tindzaba. Indlovukazi Mhlekazi ibeneluhambo loluhle efika iphephile eveni laseMozambique. Indlovu yemhlaba ifikele edolobheni iMaputo kanti luhambo lwayo luchubekisela embili buhlobo lobuhle emkhathini welive leSwatini nelive leMozambique.
Indlovu yemhlaba ibeneluhambo loluhle yefika iphephile enhlokodolobha eMozambique lokulidolobha lelikhulu iMaputo. Mhlekazi ufikele esikhumulweni setindiza lesikule nhlokodolobha iMavalan International Airport kanzi njengoba sive besiphuma esiphelele tovalelisayona indlovu yemhlaba ngesikhathi isuka eSwatini. Kube nguleso nalapha eMozambique lena khona mhlekazi wemukelwe ngelijumela lelikhulu. Indlela lemukeleke ngayo Mhlekazi namalungiselelo nje ke ekufika kwakhe lamahle lento yenghulumende weMozambique kube sifakazelo lesicacela noma engabe ngubani sebuhlobo lobuhle futhi lobuya ngekudlondlobala lobuhlanganise live leSwatini nalo live leMozambique. Lobo buhlobo bubiyelwe bajinge basinyiswa yimikhakha lehlukahlukene lehlele mbiseke ngendlela yokuthi ilethe inzuzo lenkulu yesivenisa lamave lamabili. Ebandleni lelisingethe indlovu yemhlaba kunebantu abenkosi umfana nenkosi ihlangabeza nemfana nenkosi ithanzile shifunza bangkhulu Simelane nendvuna yembuso David Ngamphalala lobika kwetindzabeni ngisandile makhanya enhlokodolo bya Mozambique iMaputo.
Umphathi wesifundza sakamanzini Chief Gija ukhuthatha iMaswati kuthi anathe atipasobe angabese ayagabutsela. Umfana nenkosi uthi kwenda lokho kutawuphephisa imisebenti yalabo labasebenta lapho kuthengiswa tshwala khona njengoba kutawubabete sidzingo sekuvala futhi. Lo mphathi sifundza bekakhuluma netinsatseli talomsakato kamanzini.
Evikini leliphelile endvunankulu Ambrose Dlamini wamemetela ukuthi kuthengiswa kwetshwala kutawuvumeleka lapha eveni kusukela mhlaka 26 kule nyanga. Kodwa wacela eMaswati ukuthi angabunathi budlapha tshwala anathisane nasebhodleleni linye njengoba lokho kunganzisa umkhuhlane iCOVID-19. Bantfu labanalo mkhuhlane lapha eveni ngekusho kwetibalo tayitolo bangu-5,765. Liningi lalabantu labanalo mkhuhlane lapha eveni basesifundzeni sakamanzini njengoba bangu 2600. Umphathi wesifundza sakamanzini Shifu Gija uthi basatawuhlangana balibandla lalesifundza babuke ukuthi bangabasita njani bantfu balesifundza ukuthi bangendeli phansi live nokuvulwa kuthengiswa kwetshwala.
Kuvula kwahulumende athi uvula ukuthi akubuyele kuthengiswa lamahewu leswanathako lamlanzi. Akusho ukuthi ligciwane seliphelile and akusho ukuthi asale nje senda noma yibuphi budlapho lesibendako vele kuyaqele ukuthi asinathe ngekuthi ngeligamelelithi asibe responsible yathi simaswati songe ukuthi kumise mahewu kunalabaningi labaluza umsebenzi siyathi ukuthi neeconomy beyilimala ngoko nje bekungamjabulisa uhulumente kumisa lokho vele sisata ukunegotiate nemaphoyisa akithi nelibandla lonke ukuthi vele sithe ukukhutha phela singalingcolisi leli vele nkosi sakukhanya sohamba umnathe labume la ebugqweni ngiyacabanga sida kuthatha vele.
Umphathi sifundza ucelile ukuthi bantfu bagweme nokushayela banathile kuze kutawuphepha timpilo. Ngakulokunye inkampani yetinatho yeSwatini Beverages nayo ibonakele etinkundleni tetekuchumana icela eMaswati ukuthi ingabudlabhadisi tshwala nasebuvuliwe ukuthi bungathengiswa kuze lo mkhuhlane ungatawanza. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela anatemalangeni Dlamini eMbabane.
Umbuso uphikisa sicelo sekutukwela ngephandle sasipho sifiso mnisi longumeli loboshelwe tinsolo tekweba. Sinye sethizathu ukuthi mnisi uphenyelwa nekuthi akasiyo ingxenye sigungu pheceleti isyndicate lebesithansa timali tebantfu sibayenge kuthi sithengisa timotolo letibuya even leningizimu Africa. Umbuso uthi maningi emaswati ladliwe timali loku kuncishiswe kuhamba kwebantfu i-lockdown ngenxa yetigungu letifana naleti laphenyelwa tona mnisi.
Umbuso uthi maningi emaswati ladliwe timali tawo tidliwa tigungu pheceleti isyndicate lebeyitenda tinkampani letithengisa timoto eveni leningizimu Africa. Umbuso uthi lokhu kudlange kakhulu nyalo ngesikhathi sokuncishiswa kwekuhamba kwebantfu nakuvalwa nemagede i-lockdown. Lokhu kuvele emaphepheni asenkantolo lapho khona umbuso uphikisa sicelo sakutokela ngephandle semmeli Sipho Sifiso Mnisi. Mnisi uboshelwe tinsolo tekuthatha imali lengu 90,000 emalangeni kuma somakati Adelaide Dlamini amthembisa ukumthengela imoto letimbili eveni leningizimu Africa. Lelinye licala laphenyelwa lo namnisi ukuthi waphindze wathatha imali lengu 207,000 emalangeni nayo yokuthenga imoto letimbili leningizimu Africa. Omabili lamacala kusolakala ukuthi wawenda nabhekithemba Jabulani Shongwe. Umbuso aphikisa lesicelo samnisi uthi usaphenya ukuthi mnisi akasiyo ingcenye yalesigungu na. Kulokhu umbuso uthi usaphenya tincingo nabongcondo mshina bakhe mnisi. Uchazile ke kulamaphepha umbuso ukuthi mnisi usolakala ukuthi wadibida ngekuthi unguSam DuPont longumcondzisi weVS Motors. Usolakala ukuthi watfumela masomakati timphepha tasebhange ukuthi uyitholile imali lengu 90,000 emalangeni naleyo lengu 207,000 emalangeni kanzi lokhu kuthiwa kutholakele etincingweni takhe mnisi. Umbuso uvete netinsolo tekuthi mnisi nakata uboshwa egede nengwenya watholakala nemali leningi lebeyisebhokisini leticathulo. Mbuso uveta nekuthi mnisi wadizela liphoyisa nagadzi labambamba ngemali lengu 20,000 emalangeni umuntu wamunye kanzi lokhu kwathwebula namakhamera akhona legedeni. Lokhu kufakazwe nangulogadzi wenkampani Fidelity Security Company longuThokozani Njingila. Emaphepheni akhe ekucela kutokela ngephandle mnisi waveta ukuthi ungumuntu logula ngesibinzi kanzi lokhu kudinga adle kudla lokukhethekile alale nakahle. Umphathi wemajele eveni lomakhosini Phindile Dlamini uthi tindzawo tabo tinetisebenti tetempilo leticeqesheke kakhulu letinakekela tiboshwa nalabo labasamele kutekiswa emacala. Noma mnisi athi utawaphika onke emacala labekwe wona, umbuso uthi uyasiphikisa lesicelo sakhe sekutokela ngephandle. Kulelicala mnisi umelelwe ngusiyabonga mzwakhe Zwane wesithole enMagagula Attorneys kanzi umbuso umelelwe nguNomphumelelo Ngubeni welihhovisi lebashushisi. Tindzabeni Eswatini TV kubeyathemkosi Mavimbela eMbabane.
Inhlangano yengungu yamathemba iswaka ivakashele bantfana emphakathini enkamanzi la bangaphansi kwelihlelo lwabo iGirls and Boys Empowerment Club kubuketa ukuthi bachuba njani nekubakhulumisa ngetindzaba tekuhlukubeteka kulesikhathi labanengi babo basahleli emakhaya ngenxa yemkhuhlane iCOVID-19.
Inhlangano yeswaga ingungu yamathemba ngesikhathi kubhetvuka umkhuhlane iCOVID-19 yabe seyisukumisa umsebenzi wekukhulumisana nebantwana ngetindzaba tekutiphatha nekuhlukubeteka emimangweni ngenxa yokungasakhoni kufinyelela kubo bonke etinhlelweni lebebanado etikolweni. umxhumanisi walenhlangano sakhele Dlamini uthi lolu hlelo lokukhulumisana nebamfana emimangweni liyimphumelelo njengoba sebakhona kufika kubo bonke etindzaweni letehlukene lapha eveni.
Namuhla nje itopic yakhona bakhuluma ngakho konokonga imali ngoba sibona ukuthi kuyimfo lenhle ukuthi abamfana bakufunze babancane kuze ukuthi bakwade ukutimela nasebakhulile nekuthi bakwade nje ukusebenzisa imali ngendlela lefanele. Sidathi nasisuka-ke lana sihambe sesiphofaneni emadlenya lapho khona siyobuka nakhona kunalenye iclub ehlangene nakhona sibona ukuthi bachuba kanjani.
Lo buke lolu hlelo lomalungelo mabuza ukuthi bayathokota kubona abantwana ukuthi batiphethe kahle nokuthi etinhlelo litawusita ngekuthi abantwana bakhone kutimela bende netincumo letifanele.
Ema-challenges ke la bayaye babhekane nawo ngokona lokuthi bayaye basho ukuthi bayafuna ukukhuluma ngetintfo letithite but abakhone ukukhuluma ngako ekhaya so le club ibese seyiba iplatform yekuthi bakhone ukuvoice out nekuthi ke badiscuss nebalingani babo ema-challenges labavame kuba wa-face.
Lenhlangano yethu kukhulumisana nebantwana kudlala indzima lenkulu kunciphisa lenani lebantwana abangahlukubeteka ngetindlela letehlukene lapha eveni eTindzabeni. Kubika Temalanga Dlamini, nginathemba ukuthi mavimbela engamanzi.
Bazalwane belibandla lemakatolika eMbabane sebende luhlolo lwesifo samdlavuza wemabele ngesikhathi inhlangano lebuka isifo samdlavuza wesibeletho nemabele lapha eveni. Vakashele lelibandla kuto uhlola ukuthi bete yini lesifo lokungumkhankaso wekuthi sive semeSwati sende luhlolo lesifo samdlavuza ikakhulu emabele ikakhulu kulenyanga yemphala. Ngekusho kwazinhle enzinisa kule nhlangano bantfu labahloliwe kuleli bandla bangemashumi lamane nesikhombisa 47.
Nakucala inyanga lesetulu indvuna yelitiko letempilo lezinkosi isukumise inyanga yemphala njengenyanga yokufundisa abantu kabanti ngesifo semdlavuza wemabele kanye nokuthi bamfu bendele uhlolo lwesifo semdlavuza wemabele. Inhlangano lebuko esifo semdlavuza wesibelefo kanye nemdlavuza wemabele ivakashele libandla leRoma iMater Dolorosa kutawuhlola abantu kuleli bandla ukuthi bete yini lesifo. Zinhle enzinisa walenhlangano ukuthi bayathokota kubona eMaswati anentshisekelo yekwenta luhlolo wakhuthata nesive seMaswati ukuthi baye emitfolamphilo letfute.
Sibhobhole 47 nje namuhla la eMbabane babili lesithole kokuthi bede i-cancer but banema-abnormalities labanawo sibathumelele esibhedlela for kuyochubeka nekubhojolo. Siyawakhuthata eMaswati hayi nyalo ngenyanga ya October for breast. Le nyanga ya October suke nje sinikhuthata keja kusukela umnyaka osuka uziyophela bamfo abaye ema-clinics bayobhobhola.
Fikile kunene welibandla iMater Dolorosa wendlulise kubonga kule nhlangano yokuvakashela leli bandla.
Gameni leli bandla lethu iparish yalapha eMater Dolorosa sithanda kubonga kakhulu kule nhlangano lebahlola umdlavuza wemabele nesibeletho ngokuthi nalonyaka bakhanze kukuhle ukuthi babangabuya lapha eCatholica batosihlola.
Bamfla basifazane labangetulu kwa 2 million batholakala banesipho semdlavuza wemabele njalo ngeminyaka emaveni lehlukahlukene. Betempilo bakhuthata ukuthi bamfu bahlole isipho semdlavuza ngesikhathi njengoba lokhu kusida ngekuthi lesipho sisheshe silapheke bantfu bakhone kuphila. Etindzabeni kubika Temalanga Dlamini, nginathemba ukuthi mavimbela eMbabane.
Kwendeke ingodi lefaka ekhathi imotolo ihlobo lweMaster 3 ne-Astra emgwacweni wasetimbutini ngetitfuba tensimbi elishumi nakunye ekuseni kwalimala kamatima bagibeli bebakuto totimbili letimotolo lebaphutfunyiswe esibhedlela sase-RFM kamanzini.
Le ngodi yendeke ngetithuba tensimbi yelishumi nakunye kuseni emgwacweni losuka kamanzini ubheke esiphofaneni lapho kushayisene imoto yeluhlobo lweMazda 3 kanjalo neAstra kulandzela ukuthi umshayeli weMazda athi wenqa emaloli atithele etikwale namoto yeAstra. Nalifika ke libandla eTindzaba likhanze emaphoyisa asabhalisa imininingwane ngalokwendekile kanti ke bagibeli nebashayeli baphuthunyiswa esibhedlela seRFM kamanzini. Liphoyisa lemgwaco uBandile Bennett uyasilandzisa ngembangela yengodi.
Abashayeli baphuthunyiswa esibhedlela balimele nabanye abagibeli nabo bakhona labalimele. Simo balimele bona simo sabo sto sato sibukela masifika esibhedlela abala abanye singabakhathi abaphuthusa iambulance folele kule ophel bebabane bagibe nemshayile phakathi kule Astra kule Master sengathi foli kahle kuse bebabangakhe bacela abashayile kwenze sibaqwayise ukuthi balandzele impawu emgwaqo nemthetho emigwaqo basashayile kuze baphephe emgwaqweni.
Umshayeli wayenyele imoto umfundo ohlatshwako uyachaza ukuthi kwendekeni.
Ke bengichamuka ngamanzini engibheke esiphofaneni, so ngafika kulelinye likona emkhuzweni. Nangivela lakoneni kwachamuka ama-truck langu-2 alandzela imoto ngemuva. So lakoneni nje kwavela kwaphuma yinye imoto lelo edala mva kwala ma-truck. Yasi nayiphuma yakhanza ukuthi sengithudane. Sabenzisashayisana kwaba i-head on.
Bonke ke bagibeli nebashayeli bebaselashwa nakuhlanganiswa lo mbiko. Etindzabeni ngingiyani Msibi etimbutini.
Sivele sihlala emaplazini ePunya noma sinabo gogo nabomkhulu labanyendi kepha lwati lokuthivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 sikhombisa kuba nalo futhi imigomo yetempilo siyayilandzela. Loku kuvetwe liphoyisa lasemhlambanyathi izwe limbuli ngesikhathi lesive sito ufundziswa ngawo lo mkhuhlane.
Bogogo nabomkhulu labangemashumi lamane nemfica kanye neshaya seUsuthu Palm ngaphansi kwemphakathi waseBunya bebahlangene kuto ufundziswa kabanti ngekuvikela umkhuhlane iCOVID-19. Liphoyisa lasemhlambanyathi izwe limbuli lithi bayagculiseka ngokutiphatha kwalesive njengoba imigomo yekuvikela lo mkhuhlane iyalandzeleleka kanti-ke netento tebucala kude letingakanani.
Loku ngichaze nje sitena sifika sakhanza amaphoyisa emmango abahlalisa ngokwehlukanisa lamamitha babanake nethamamaski bawafakile cause thina vele umsebenzi wethu bekungilokutobuka leso simo ukuthi iyalandzeleka nomthetho kaCovid lo bekwenguhulumeni. Cha, sive salapha siphephile siyanakekelana kakhulu. Butsala lengingabusho sisilamhlamba yathi buncane kakhulu cause ngingawubekisa nje indzawo ebelungu vele kukhona lokunaka ukuthi akugangeki nathi besimaphoyisa embubo siyazama si patrol ebusuku nemini ukuthi sive sihlale siphephile.
Mavuka Dlamini Buqopho waseBunya uchazile tinkinga letifaka ekhathi kuswelakala kwekudla kubo bona bamfula badzala.
Gadula letiko lapha siphindze nje sibonge nakuhulumende usifakele emathange lana emandi bayawathola. Sibonge baka Montigny emandi bayasifakela emathangeni kude nje inkinga ye-COVID angingayibheki la.
Nhlanhla Dlamini sihlalo wabandla ncane ubongelisito lomango lowulithola enkampanini ye-Montigny. Labo gogo nabomkhulu babese bemukeliswa kudla lokufaka ekhathi inyama netibhitfo kanye netimphahla tekwembatha tebantfu labasha lokubuye kuqopho wakhona eBunya. Etindzabeni kubika Sondo Mlangeni Titfo Mbengiyane Msibi emhlambanyathi.
Tingoko tasesangweni tabobabe letiphathelene nekukhulisa abantwana tingadlala inzima lenkulu ekunciphiseni tinkinga letikhona letifaka ekhansi kuhle kubeteka. Loku kuvetwe bobabe lebebangenele umhlangano sikolo lebewukhulumisa tindzaba tekuthi bobabe bafake isandla ekukhuliseni bantwana lebewubanjelwe ehotela leHappy Valley eZulwini.
Lo mhlangano wabobabe nalabo labanabomake labakhulelwe ulungiswe inhlangano yekwakha invota eluhlelweni lwekukhuthata bobabe ukuthi badlale inzima lethite ekukhuliseni bantwana lolubitwa ngababelo qotfo. Lo mhlangano sowusesigabeni sesithathu. Sikhulumisene nabobabe labachamuka etigodzini letahlukene takuleli labathite le mihlangano itawubasita kakhulu kuthi balekelele bomake ekukhuliseni bantwana.
Bebenesifiso sokuthi nangendlule khona nangente kabi noma nangifika donsa khona likhulu ngecwayise labana kulandzelako ukuthi bangangeni kulelo thonga lonjalo.
Le responsibility le after lokukhuliseka leso lokutaba khona noma ke lokukhona ukuthi sekufuna salaba responsible kulo mntwana mhlambe nawe nakuleyo mndeni ese kade impansa kanye kuwo. So ngalesinye isikhathi ukhanze ukuthi timore njengaleto asisi ready ngato besingakaconzi kungena kodwa so bese sekusenda siyakhwesha kuleyo relationship.
Sihle sihlongonyane lo umxhumanisi walenhlangano nesive uthi bobabe bakhombise inshisekelo yekuba ingcenye yalomhlangano sikolwa.
Kuzama ukugcugudela umcoka bababe ekhaya nenzima lakufuna idlale nje ekhaya ekukhuliseni bantwana ngoba kuyabonakala ukuthi kulamalanga lesiphila kiwo bobabe bavama kungayidlali inzima lenkulu kakhulu ekukhuliseni bantwana. Yebo khona bakhona but uyukhanze ukuthi bede lobudlelwano lobumcwa kakhulu nebantwana lesicabanga ukuthi kumcwa kakhulu ekukhuliseni umntwana nokuthi umntwana akhule athi lokuthi lithandwa lobabe lunjani.
Sihlongonyane uthi de bayinhlangano bafise kubona bobabe babadibonelo letinhle kubamphana babo kude babe bomake nabobabe labaxothwa bakusasa. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nakini MCB ezulwini.
Kulesikhathi lesi maswahla mahle sitawubuka nanku umbiko lobuya itiko letempilo mayelana nemkhuhlane i-COVID-19. Balishumi nesihlanu bantfu lebatfolakele kutsi banemkhuhlane i-COVID-19 lomuhla kuleli. Lesekubeka sibalo semaswati letfolakele nalomkhuhlane ku-5,789. Bangu-234 labalashelwa lomkhuhlane kantsi bangu-5,415 lesebeluleme kanti lasebasishiyile emhlabeni bangu-116 kulandzela kutsi kube khona losishiyako emhlabeni lomuhla. Kanike lona losishiyile umake loneminyaka lengemashumi noma ke lengemashumi lasithupha namibili budzala wasesifunzeni sakamanzini. Sifunza sakamanzini sinemaswati langu 2,602 lasana lomkhuhlane. Sifunza sakahoho sinebantfu labangu 2,176 labana lomkhuhlane. Sifunza saselubonjeni sinebantfu labangu 511. Sifunza saseshiselweni sinebantfu labangu 491. Baphathi betingapane nematiko labaveta imiphumela yetisebenti yeligciwane i-HIV and AIDS budlapa nangaphandle kwemvume yabo bagcekela phansi imetamo yahulumende kucetha ligciwane i-HIV lapha eveni. Loku kuvetwe ngumphansi wenhlangano lebuke tenhlalakahle yetisebenti Thobile Dlamini nakachaza ngemalungelo yetisebenti netiphathelene netempilo.
Livele Eswatini selidlale indzima lebandi ekulweni nekwanza kweligciwane i-HIV nesifo se-AIDS njengoba bamfu labangemashumi layimfica nesihlanu ekhulu 95% bayasati isimo sengadi kuleli kanti labalinani elifanako bayawanatha emaphilisi ekusinsi balisa leligciwane. Labanye labangu 95% labanatha lamaphilisi bawanatha ngendlela leseyende leligciwane lacinzeteleka emitimbeni yabo. Benhlangano lebuke tenhlalakahle netempilo yetisebenti yeSwatini Business Coalition on HIV and AIDS sebacele baphathi betinkampani kuthi bayihloniphe imiphumela yetisebenti yeligciwane le-HIV.
Kulungelo lesisebenti ngasinye kuthi libikele supervisor kuthi liyagula linani. Kodwa ngeke leyo information masakuphile bese wena uyisebentisa dlebu. Ngekuthi uyibeke baleni uphindze futhi kumende atisole nekuthi ukhulumelene. Thine nasisebenta sibheke thi bo supervisor kube ngibo lababambisa tisebenti kuthi ti manager tifo labanato ngekuthi nakubabikela kuthi bayagula babote lokuthi bona bangababambisa ngani. So besingacela vele thi uhulumende ayisondzelele lendzaba abuke thi kwendekani kuto protecteka emalungelo etisebenti futhi kutosidakala nalabanye labencinye babinzile kanti bahlukumeteka ngalolu hlobo. Indzaba ye-HIV indzaba yethu sonke and leli veleli namhla sithi likhonile kufika ku 95 by 95 by 95. Iwe ma-targets amhlaba lebe futhi esifike kuwo nga-2020. Uma kusenabo supervisor labenda nje uyabona thi ngeke sifike kulo 100 lati tendvunankulu ufuna sifike kuyo.
Leswatini litibekele umgomo wekokuthi tinhlelo tekulwa nalesifo tichubeke tibe ngileticinile noma selihambe umgamu lomuthe ekulweni naleligciwane. Etindzabeni kubika Sondomlangeni eMbabane.
kude midlalo. Imidlalo ye cricket icalile lapho khona liqembu lelivikela inzebe ye Dadas 11 ishaye liqembu le Rontanya ngema wickets lamane lebe kuyimidlalo yokuqala kusizini yesithathu ledlalelwe eMalkans Country Club.
Imidlalo ye cricket sengene kusizini yayo yesithathu lapho liqembu le Dadas lelivikela lenzebe lithulane liqembu le Rontanya. Iqale kahle ke iDadas lekube ngilo lelikhetha kubhola kuqala lakhona ke kushaya ama-runs lango-140. Bakhonile ke kubambelela bagcine banqoba lomdlalo ngema-wickets lamane sekusele amabhola lamabili ayo iRontanya. Ngemva kwemidlalo, kapteni waliqembu leDadas Mosin Bareya uthi imidlalo yabo yonke ibalikhuni njengalokhu wonke umuntu ufuna kubashaya.
No, the praises has been all.
Mosin uthi kuhlale kulikhuni kubo njengalokhu bangilelinye lemacembu lahamba empilo efeni. Ngakho kuba likhulu ngaso sonke isikhathi. Imidlalo yabo ifana nemancamo kepha ke yabo kubaniki inkinga lenganani lokho njengalokhu bayakhona kudilungiselela ngalokwanele. Kanti kapteni welicembu leRontanya Nawaz Patel uthi kudlala nabo champion kubafakela imandla ukuthi batimisele. Patel uthi bekulikhulu kakhulu njengalokhu bebadlala nabo champion kepha ke kudlala nabo ngiko lokupenda ukuthi batimisele kangaka nje kani ke. Leqembu leDadas liyabasita ngisho batilolonga ngakho bebathi ukuthi bagatsene nabetha kulo mdlalo. Emdlalo ke cricket idlalwa ngehlobo lelatiwa ngeleT20 kanti iDadas 11 ngibo labavikela lenzebe. Lobikela umsakado we-Eswatini TV temdlalo ngiphathizwe Msibi aseMalkans.
Singade phethi maswadla mahle Tindzaba tethu sizophinza sibuke leto lebethamba embili lomuhla. Indlovukazi Mhlekazi ifike iphephile eveni leMozambique. Umphathisifundza sakamanzini ukhuthatha sive sakamanzini ukuthi silandzele yonke imigomo lebekwe nguhulumende enzabeni yetshwala. Umbuso uyesiphikisa sicelo semmeli Sipho Mnisi sekutokela ngephandle. Maswahla mahle sidishasidibeka lapho kwe Tindzaba tethu tensimbi yesikhombisa kansi ke kulesi sikhathi samanje sidashiya naso simo selitulu selanga lanamuhla nelanga lakusasa. Maswahla mahle nibe leliviki lelihle leligcwele tibusise niphephe futhi nisalekayo.
Simo selitulu benilethelwe baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business iyakhona kusita ibhizinisi yakho.
Everywhere you go, MTN.